urumva reke nunze nga njanganye ne nyambando sutwa njanganye nyambasha njanganye hama ngavuga ati mana ni wabone cyo babikuye konje nzoje nkabaho mu rubwo buzima
nimureme cuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfuvyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye
niwe yayiririmbye
n'Imana guhumuka
waruyize ariko rwaruzi yayiririmbye
sinayenda moto mugabo mwana utogaruke kundamoto
araremesha n'umuremesha kiyago mwiza
urakoze toza kundemesha nawe utobugaragaruko utoza
Achiarira maskini. Nui hangani mama. Abantu nkaba bakine abantu babaremesha cyane. Ura nk'iyo ndirimbo yiwawe yakimuremesha cyane. So ni byiza cyane rero yuko ibintu nk'ibi abantu nkaba n'abantu baba babaye cyane ku rugero rwo hejuru babakeneye abantu babaremesha ku rugero rwo hejuru cyane. Murabona ko zwe active none ngine mama aba bayi silver plus CBCB vyinshi mu mubiri wiwe ku rugero yaho cyenyine sinzi vraiment. Nikura nyine turi muri kamera muto kumva na kamoto kiwe.
Aiza TV ho.
Yes, bakunze ba Isaac TV. Merci beaucoup umaze kugira subscribe urakoze cyane. Ni amateka nyine murabizi ni kwa kuni nyine ni muri bwa bumwe nyine tubananya dukora ibikorwa bitandukanye kugira aho muri hose mane muteramana na Isaac TV. Isaac TV mu byo tujejwe turagenda n'abantu batandukanye. Uno mukecuru uno musi twamusanze mu ntara yabanza ariko ni kumusenyi of course. So uno musi rero imicyatumye tumugendera no mama kwanzi cyambere twagize ico no vuga surprise giturumbuka twamugiye giturumbuka twarigeze kuza kumura muravyibuka tuzanywe n'abantu baraho turasanga bo dusanga aba mungwaje ariko no muzi itangaje twahijemo kuza surprise kugira exactement turabe ari wenyine mu buzima bwa wenyine abari kumwe nande eske ari bamwita kuko murabizi yuko iyo ubwiye abantu ati turaza kuza kumugendera umuntu kanaka hari abantu bacha bigira ko bamukunza ujya umuntu cyane ko bamwitaho cyane bagakwereka yuko wanashimana n'ivyo muzanye bigira bije mutekano ariko tushatura turavuga duti reka dukoreshe ubwenge Imana yaduhezagije tuze giturumbuka kugira turabe exactement ingene ibintu biza kugenda mbo twatumwe rero na numujyango cyangwa numu mama ari mu gihugu cy' America I think yitwa
Fidela
okay yitwa Fidela ndibaza ku mafoto bacha mubona numu mama mwiza cyane numu mama ari mu gihugu cy' America yitanze yabonye ikigano twakoranye n'uno mama avuga ati Isaac n'ukuri narabayitushe n'uje mama ngara na mama wanje numu mama nuvuga yuko abaye ubuzima bwoye cyane bijye bisebe afise bisebe bigoye ababaye cyane ati reka reka ndabe akajiste nokora. So nahisemo rero kuza n'intumwa yiwe murabona nubazananye nutwazananye twese kugira tushikirize uburyo cyangwa ibyo baturungikanye kuno muvyeyi maze tuze kumva ibyo kubaza kuvyakira. Ndabisubiyemo twaje turumubwira turabe ubuzima bayemo. Ava yuko tumushikiriza kwanza ibyo tugira tumuhe cyangwa tuyage nawe amajambo abiri cyangwa atatu numve exactement kuva kuri rya munsi gushaka kuno munsi ameze gute abayeho gute. Akib Junior giragiza werekana hari yahanze gato. Urabona yuko umwana ariko aramesa ariko aroza ivyo. Ubwo umwana sinzi ko ari umwana wiwe. Ubwo umwana ni umwana wawe. Umwana wari koroza ivyo mbona ubuzima umwana ariko arakora mu buzima bwo cyane. So uko biri kose rero reka ko zatangura ko zakwakira mama. Mama ni sawa.
Mama uronda simabukebuke.
Yagajwe nta nakimo kirahindu.
Aya ye. Kuma byanga.
Uranyibuka.
Ndakwibuka.
Okay sawa mama. Tubwiye ubwa mbere tukiza nivyo ari bimeze nko kubimeza ubu. Ahubwo byarenze cyane ubu byasi warebye cyane. Nikubereke kuvuje munsi nuraje kwa muganga.
Aya nakanona nakatarata nakafaranga narose kwa kuca kwa muganga.
Aha nubana nande kubera ujye munsi tukiza ngaha twasanze iri kumwe nabandi bamama bakukije pembeni ngo barakugwaje no munsi bari.
Ni bana kandi umwenye nabaje bari bacha kiturumbuka kujanya.
None iyo kenshi twakije ama micro cyangwa ama camera kuri ki batwiziza neza yuko aribo baba kugwagije aribo bakubaye hafi cyane aribo bakubabaye cyane kumbe bikaba atari byo kubera iki bibuko
rati byo mwese ko byabaye urutube rati birakoye na urabyumva
kubera iki nawe wemera umuntu akwitirira
sa
kubera iki nawe wemera umuntu akwitirira atarakugwaje kandi atagwaje
cyawe chamo no mwachane chane mwatananye namubanye kujanyana ata kumbarira ibyiwanyonyana cyabonaze byarebyo eko nawanyana kupakire akiasi ndasubira kumbona ubu ndinganye nubu ndatekere chandungu kunyana
murabona ko zibaye active none ngino mama aba bay silver plus bisebe byinshi mu mubiri wiwe kugero yaho cyenyine sinzi vraiment nikora nyine turi muri kamera muto kumva na kamoto kiwe ariko uko biri kose mama dushaka tumenye gushika numwe nturamenye cyugwaye
cewe sinakimenya sinakimenya nuko rino abango mbambeshe ibipimo nakiye ko nibya bambarango ni estoma Ambarango ni estoma. Ambarango ni estoma. Ndamwa mere mite estoma akume akutora mitende. Nono ngachamfa. Ego nicho kinu na bafashije akumanda kugishinga.
Kora tugishika ngaha tugishika ndaba twasanze wicaye. Umva bisigura uguma wicaye kunyene mu nzu na kimwe ukora.
Na kimwe warubona nfise amabako yo gukora.
Voilà, uno musire ari mama yitwa
Ansile.
Ari mama yitwa Ansile akwiwe.
Ah,
warugitse no Ansile ni wewe. Fidela. Fidela yakwibutse no munsi mama. Akajambo nituramenye ivyo yakurungikiye, ndazi nawo ntarabimenya, ariko majambo make Ansile aza kubitubwira. Nuzenya wewe ukitubona cyanye ukicumva ko ari umuntu yakwibutse, ni gica kuje mu mutwe ningana.
Nagitse umunezero kukubera namwe muri abana banje mutwaye twaganiriye nagitse navuze ati mane yabakoresheje
bishitse uno munsi ukaronka amafaranga bishitse ugasanga mu byo bakwibutsemo bagira baguhe n'amafaranga ayo mafaranga wewe uko azobangana kose ugiye kuyakoza iki
nzoca njya kwa muganga
ndazo gutwara kumbera umurengano kuri deplace kuko
nzorondera uwunjyana
amafaranga cyangwa ibyo uzobahawe bizo biri umutekano ukwiye kumenya ngahantu umenya ari uri umutekano ukwiye umengubana n'utwana duto nubona ko kugira na
oya ego ko kuba nguma ngaha nyine n'icyungiye inzu
warigeze mu kigano duhere uka waratubwiye ati njye ndafite ingorane yahomba ndashobora bashaka banyirukane sinzi ibiki niko warigeze kubitubwira
nyine byari n'ibirimo
bibigeze
urumva nyine yavuze mukwendwe mukwendwe kare wanza mushikiriza inzu yiwe nanje nkabona umenga nawe mfise iyo njotera nza
byajya twibutse ufite abana bangahe mama
bane
Okay. So rika rika mwa kire ansile ni ansile ansila ansila okay ansila niwe twazananye muri rugendo rukomeye cyane twarushe twatakaye of course ariko ni nuko gere bitiza kugenda kubwa mbere sinari ndahibuka neza ansila reka njye nanda kwakira twafatanye urugendo no munsi uno munsi tudiratangura kumbure abantu bamenye urugendo rugamije iki warungitswe iki muri rusange
Icya mbere cyo nubanza gushimira umuvyeyi Fidela yagize uyu mutima wo gufasha aba bavyeyi uyu muvyeyi Imana imwongera umugisha hantari kuko abantu nk'aba nibo bakwiye gufashwa wa muntu ufasha utitega ingaruka ngo ko ndamufashije na wazonyishura aha yandikishije igikorwa kidasanzwe rero naho twazimiye navyo ni vyiza bituma duha agaciro cyane ico twaje gukora mugabo hari hakabazo nashaka kubaza umuvyeyi mama mwarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu
naramwakiriye
none mwarabatijwe mu mazi menshi
yego narabatijwe
imana
muri etsebo
muri etsebo imana iguha umugisha iyo umuntu yakijijwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe akanabatizwa mu mazi menshi haba hari vyizigiro akizera ku Imana yizeye ishobora kumukiza kandi nahito umukiza azoronka ubugingo budashira akaja kuruhuka imibabaro yose yahuye nayo ngaha mwisi nukuvuga rero iyo ikintu cambere ufise cagaciro muri wewe ni Yesu ko wamwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe urabizi neza yuko Lazaro urazi inkuru za Lazaro Lazaro yarapfuye amazi gihe kirekire aragwara yaragwaye yuzuye ibisebe amerewe nabi nk'uko kwiwawe igihe kigeze arapfa Lazaro apfuye baramuhamba mugabo Lazaro bibiri tubwira ko yari umukunzi wa Yesu hama apfuye bashiki ba Lazaro baja kumutabariza Lazaro mugabo Yesu ntiyaciye ashokaza bisigura yuko umukristo ari mu ngorane Yesu ashobora kumutabaza kihuta canke agateba ariko Yesu ahashikiye hose arakora ibitangaza Lazaro acarapfa baramuhamba Yesu acaza Lazaro yarapfuye bashiki ba Lazaro baramugira tariko Yesu n'ukuntu wari umukunzi wa Lazaro urubahutsuraje tumaze iminsi ne twaramuhambye Lazaro mugabo Yesu yishura bashiki ba Lazaro arababwira ati unyizera niyo yoba yaramaze gupfa arongera akazuka ati nimunyereka aho mwamushize Lazaro Yesu yashitse aho Lazaro bamuhambye ijambo rimwe ravuze ati Lazaro vyuka kanguka Lazaro va muva acara zuka nukuvuga ngo Imana ishoboye kuzura umuntu amazi iminsi ne yarapfuye ntinanigwa no kuzura umuntu ari muzima gihema
Niyo mfisa kwipsitse kero kwa mvuga ati isani ya kera nzotabagwa ni kukubera kubaho n'ukwimana n'ukuta n'ukwimana muri bibiri rero mvuga ati Imana izonabari zonkiza
aba nk'uko ngire vimatuje atane ya kimwe aruzi
yego urabana nk'ubu nibitangaza by'Imana mbonye ibi nabyo nayo niteze urumbara ni nk'uko nibindi shobora kubikora mu izina cyo kwizera urumbare kintu nze ngaha njanganye ne nyambandi wose utwonja nkajya nyambashonje nkajyama hama nkavuga ati Mana ntiwabona cyo babikuye konja nzojya nkabaho muri ubwo buzima
none ga mama wanje ndababaze aha murapanze umuntu mupangiye mu muri hangahe ku kwezi
12,000
12,000 hari deni umufitiye
na deni ijya nirishobora kubamo nararira ririmo ry'umwaka wose
none kwa muganga nk'uburonsa amahirwe ukajya kwa muganga hari icyo bogufasha
biva ni ingwara ya
ni ingwara ugwaye
kwa muganga urumva baganga bapimye bakabona ingwara bumvura
warigeze kugenda kwipimisha bakabona ico wowe bugwaye ivyo bisebe byavuye kuki
bambara kare estoma
byavuye kuri estoma
Nao kumanda kukishingwa Nakoresha chaibi pimo kabiri kose
Bakugira kwa li estoma None, estoma niyo agute nivyo bikomere biri ku maguru
Jiwa niko bambarira Napimwa numushingwa Chukia nache ikipimo chatuwa hivi umbimiro wangu hiviri Mitzi miti ya estoma Mugana chandemba ngumba nonona maurondose Dero sinzi Chimani shabara gukora muri ibyo byose. Eh nabyonze.
Mbega ibihumbi 12 ku kwezi. Umwaka ni 144. Rero hari umuvyeyi yakwibutse. Yabonye ikiganiro mwagiranye n'uyu mukozi w'Imana agira umutima wo kugira ngo agufashe. Aca turungikana ubutumwa kuko yarabonye hanuri ko nta nagatenge ufise. Adutuma ngo tukuzanire agatenge uzohora wifuka canke wambara mu gihe ugiye kwivuza canke ugiye mu bantu
tukagushikiriza mane bangera umugisha
hamarongera aradutumana nakabahasha karimo udufaranga uzori hinzu uwo mwaka wose uje no kwivuza aya mahera azofasha ubuzima bwawe nihagira umuntu numwe azoza kuguhenda ngo muyajane mu bindi uri hinzu umwaka uwo mwaka uheranye nu urihe nundi mwaka ayandi yose ucu yajana kwivuza sivyo sivyo
bangera umugisha urageze neza Eko urakoze pa mama wanje bagirira neza yesa bongera umugisha
mire cyane umuvyeyi w'umurundi kazi ari mu mahanga yakakurungikiye yakwambitse yashatse kuba hantu urishe neza yashatse kuja kwa muganga kwivuza ngaho hari uburyo bunini cyane
bunini birakuza ko tuyavuga
ego irakizi 5 ufate neza nkankama wigurire mwo akantu wifuza gushaka gufungura ugende kwivuza uri hinzu imyaka 2 ubeho nta mutima usimba
urakoze mane bahumukesha
kindi kintu no kubwira ubandanye wizera imana imana niyo itumye ivyo bintu vyose bigushikako Imana ishoboye gukora ivyo nizonanirwa no kugukiriza amagara kandi naho itobikora ngo igukize kagutahana mu ijuru upfa ufise umutima mwiza uje kwa data mu ijuru Imana iguhe umugisha
urageze neza mwana akoze kunsabira neza
mama barakuremeshe umukozi w'Imana akomeye cyane uramuzi
oya nawe nzi
nda kubira kabanga umaze kumva indirimbo
nimure me chuti ni mureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfuvyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye
niwe yayiririmbye
n'Imana guhumuka
waruyize ariko waruzi ware yayiririmbye
senaenda moto mugabo mwana utogaruke kundamoca
araremesha n'umuremesha kiyagumye
urakoze tuzoza kundemesha nawe utobugaragaruko utoza
ni nzogaruka ndabikwemereye nzogaruka dufise umwanya ukuyubutwazimiye tubanza gushika ibubanza tuca duciyo za gihanga kubera n'inzira yugaye twazungurutse turazimira cyane turinda no kurondera abantu batuzimurura tuzoza dufise umwanya ukwiye tukuganirize ndakuzanira agasuka uranyoka agacaye
yego
ndakuzanira n'utundi duhuzu zo kwambara
mwana imana ibaho umugisha ibongerere
rema
apa urakoze
ugiye numushinga ntawe mutaye ngo ngaha gato nawe akurona musengere nawe nyene no ko yarongoye neza
imana imaho umugisha apa
urabe neza ngo ujyanye
kirire neza ibirushije kubaheza murakoze imane bagirire neza
okay murakoze cyane rero ndabona yuko mama yari mukababaro ariko urabona kwasa nuwaremye nuwaryohewe ansila ya mujyo
kubera mbanya abana nk'aba banje baje kundaba
acyarira maskini niwihangane mama abantu nk'aba babakine abantu babaremesha cyane ura nk'iyo ndirimbo yiwawe yakimuremesha cyane so ni byiza cyane rero yuko ibintu nk'ibi abantu nk'aba n'abantu baba babaye cyane ku rugero rwo hejuru babakeneye abantu babaremesha ku rugero rwo hejuru cyane urabona yuko aba yibereye nk'imfubyi atamuntu n'umwe afisa muraba atamuntu n'umwe afisa mugarukako rero abo aronse imiryango igumi mugarukako igumi iza kumuraba antuka ko biri kose biraryoshye nawe muri we biramuremesha cyane mama ini is active ndazi nkivangana ari kubwiye ati mama agenda giye ariko ndazi abazobibona bose ndazi bazogira ico bakoze none no musukuru onse gitenge ronse n'amafaranga kuri inzu no kwivuza ndazi ejo azuze wunda gushira intebe wunda guterera iripu nda kubakira bora fis parcel
oya na parasara fis
nacho byose mugani wa ansila ati byose biri mu kwizera gusa nta bindi mama akajambo ko gusozera ikiganiro kumbure kuba ariko turaba wohereza ko mu kuvuga canke mu gusaba sinzi kuko ndazi kintu igano cyakoze ko benshi
icyo ndabasabye banjeje kubashimira ndabakengurukira imana ibongerereze umugisha hanyuma nubundi uwabaye mwiza aba muzima nubundi bagenda bakubita ibipfuza bakubise ibipfuze nubundi bankura mu gasuzuguro ko kuguma ndiko ndarara rubunda ndara hanze kwarike banyomora nkagira nkarara nko ngaho mu kikazi hanze nabutse nk'uburyo bwo kuriya burundu urumva ari agace
hari abantu ansira atansiyo mama ibyo navuze nivyo hari abantu babashishwe ku noti ugati iyo urwaye ugize ibikigera ibindaha rero ugasanga ari ikibazo
tuma nagusavye muri ayo mahera umuriho imyaka ibiri kugira ngo umwereke ko imana wizeye atari imana imara amazi umuriho umwaka wari umuheraniye usubire umushire ku wundi mwaka wo uzobamo
muri uwo mwaka imana izo
urikorakora ibintu muri uwo mwaka uzorinduhera hari ikindi kintu imana yagukoreye kidasanzwe kugira ngo umwereke yuko imana wizeye ari imana ikura mu gasuzuguro ico nda gusavye rero kandi nzogaruka kuraba ko wabikoze uzomfashe ubikore imana yo mwijuru imfashe kandi nawe igufashe umuriho imyaka ibiri twabiharuye uzo muri 2020 ingahe ayandi uyivuzemo uyikenuremo azogera guhera imana yayatanze yazanye
ibindi binakomeye
binarenze imana ishobora no kugukura muri aka gasuzugurika kwimura ngaha abantu bariko baradukurikira ntara abantu bafite umutima w'ikigongwe ikwimure muri inonzu ikujana handi hantu imana ntacitoshobora gukora ntaho imana itokura umuntu kandi ntaho imana itomushitse wowe ushishikare kuyizera gusa
urakoze kundemesha
urumuri Murebesha kiyago akomeye cyane. Sare murakoze cyane jewe naryohewe cyane kubona urumva general manda bivuga imisi yose yuko jewe mbonye imijyango hindikira ryohegwa irikira irikira bona kwa iza TV irikira irikira shira umunezero mu mitima y'abantu. Muri je ndumva ko ndemye ndumva ko merewe neza cyane ndumva yuko bari ko ndandikisha amateka meze cyane kuri mwegwekano ku mana yanje. Reka ndakushimira cyane nawe Ansila wa watayivyi wawe bahagaritse ibyo n'umushinga nayo wawe murahagarika nakazi kose ati tujye gukora ikigo kwanza cy'Imana Imana ibahezagire namwe murakoze
murakoze cyane namwe kuba mwatwemereye ko tuzanana igikorwa twakoze ni igikorwa cyacu kandi tubikora bivuye mu mutima kandi turaza umugisha ubirimwo twarabitawe kandi twarabimenye Imana ibahe umugisha
murakoze cyane Ansila rero tuzofata umwanya tuyagi tukore ndamukoresha igihano wenyine murumva ko ari ibintu byinshi ari ibintu byinshi zomfata umwanya ndamukoresha igihano azi ibyo bintu rero afite talent iteye ubwanga ashaka kwita gitari ashaka kuririmba ashaka kugira ibiki ibintu byinshi so nzomufata umwanya ndamuvugije ndabaze iko ngaha muca muryoherwa hari abantu bacyabagira umunoho umva ari abantu nk'abantu je cyambona bari bashaka kumuvuga wenyine ngo mwakumva bakumva 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 ko amajamba kuvamo n'amajamba akomakomeye cyane so murakoze cyane rero mugiraho muba mwubahwe tugira tuve ngaha tujye ku kindi gikorwa kandi cyo gufasha abandi kuko ndibaza ninde ninde uno mama yatanze yitwa
Fidela
Fidela yitanze ku miryango ibiri umuryango umwe n'undi muryango muzobona mu kindi kiganiro murakoze cyane je nitwa Isa Classic gira subscribe kuri Isa TV Akim Junior niyo yafashe kamera umwanya wose twari ko turayaga Imana nawe nyine muhezagire hama mugiraho muba mubahwe bye.